ulimi wa njuji omwe anthu ena amakwanitsa kukolola uchi ndikumagulitsa wina ndikumagwiritsa ntchito ngati chakudya makomo awo ndosavuta kamba kakuti umangofuna nkhalango yabwino yomwe ili ndi mitengo yokwanira. Komatu ulimi umenewu kukhala wovuta kuchitika chifukwa chakusowa chidwi chosamalira zinthu zachilengedwe ngati mitengo. Pofuna kulimbikitsa anthu amboma la Chikwawa amene amagumana ndi mbona wona zodza kamba kusintha kwa nyengo ngati kugwa mvula yambiri komaso nthawi zina chilala, bungwe la World Vision ndukadaulo komaso chithandizo cha ndalama chochokera ku bungwe lina lotchedwa World Food Program lakhala likugwira ntchito zofuna kuthandiza kuti anthu adzipeza njira zozitetezera kuzotsatira zangozi za kusintha kwa nyengo.
World Vision tili ndi department imene timaitcha disaster management unit imene imadzuka kwambiri ndi nkhani ya zogawagawa zakudya mavuto akadza. Pakuunika unika zaka zimene takhala tikugawa zakudya kwa anthu amene avutika ndi mavuto siyana siyana, tidaona kuti nchabwino kuti tiyeserenso kuti kodi anthuwa angadzimire bwanji paokha. Ndi chifukwa chake tili ndi program iyi imene timaitcha kuti Food for Asset Creation, imene anthu amatha kugwira ntchito timapatsa kukanga chepe koma kugwira ntchito yothandizira kuti dera lawo likhoza kuwapatsa zipatso zabwino. Mu ntchito imeneyi tili ndi magawo osiyanasiyana. Makamaka timaonetsetsa kuti anthu athe kulima chakudya chimene akhoza kukolola choti chikhoza kuwathandizira pa khomo pawo. Komano mukudziwa ndi mavuto amene tili nawo a climate change ndi zina zotero kuti masiku anowa kuti ukolole pakufunika kuti upange nzeru chifukwa nthaka idaguga. Ndiye tili ndi ma strategy amene timapanga amene timayesetsa kuti tisunge madzi komanso tisunge nthaka kuti anthu akhonza kukolola chakudya chochuluka. Mwa izo timapanga ma soil and water harvesting structures amene timawatcha ena ma deep trench ena ma swales ngalande olo migula zimene timapanga minda ya wanthu imene zimatha kusunga madzi kuti anthu akolole chakudya chokwanira.
Imodzi mwa njira zimenezi ndi iyi yomwe gulu la tseketseke Honey Club la mudzi mwa John kwa fumi ya ikulu Ngowe ndikuchita pomachita ulimi wa njuchi omwe tsopano akuti ali ndi mingoma yokwana 40 yomwe anapatsidwa pansi pa ntchito imeneyi yomwe imatchedwa kuti Food for Assets. Mpaka nali pano pamene timajambula mwezi wa Mei kuti yonse 40 mingoma ili ndi njuchi mu nkhalango iyi yomwe ili pafupi ndi mudzi wawo. A John Galavantia ndi wapampando wa tseketseke Honey Club ndipo iwo akuti tsiku ndi tsiku amakwanitsa kuyika kuthumba kwawo kwa gulu ndalama yosachepera 8,000 kwacha.
Pali gulu mwathumu pali asimayi ena adali ndi ana ku sukulu alipira school fees, mayi ena nyumba inavuta akulanjerwa amangapo nyumba pano asala kukhoma malata kudzera muchani mulimi wa njuchi. Ndipo iyo tikatinga njuchi ifeyo ndi business. Imene 20 liters tikati tigulise ndi 120,000. Ndiye tikakhalawo ma liters zochuluka tudza kuti tupanga ndalama zochuluka. Ndeti pano pa mingoma yokwana 8 tapanga kale 8 liters. Tikati tipute iyi 800 chakuti 1,000 tazigwira kwa mingoma ingati 8. Yasala mingoma 40 panobe tikutani tikukololabe. Kuti yonse ikatha tipanga ndalama zochuluka.
Modzi mwa amayi apagululi akuti nawonso amayi amderali ali pakalikiliki wotsogolera kuti mabanja awo akupeza ndalama zina zowonjezera ndi cholinga chakuti umwe wawo udzikhala wathanzi. Mayi Martha Kadzinje akuti ndiwokondwa kuti pamene akugwira ntchito zawo za ulimi wa njuchi palibe kusiyana kwenikweni pakati pa abambo ndi amayi komanso kuti onse amathandizana kugwira ntchito limodzi ngati gulu.
Ngati kwa ine udandipindulira amuna angada mwalira mu 2010 ndidaphunzitsa mwana ku sukulu mwana form 4 adakhoza 12 points pano ali ku Bunda amaliza sumina chaka chino ndalama zake zochokera muchani mwa ulimi wa njuchi. Tili momwemo tidakhala pansi ngati gulu kuti ndalama iyi tikayipeza ena tikugwirisa izi ena tikugwirisa izi mwina kusogoloko kuzapezeka mwina zovuta zina. Tidachikhalira pansi mugulu mwathu mene tilili ndalama zimene tilili tipange bwanji tigule mbuzi. Tidagula mbuzi aliyense mbuzi tidagawana ziwiri 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 mugulu mwathu mwa anthu 11.
Mlangizo oyanganira nkhani za nkhalango ndizachilengedwe malichisomo misanjo wati ndiwokondwa kuti pansi pa njiro za Food for Assets zikuthandiza kupereka chiyembekezo kumabanja ambiri amdelali omwe masiku amakedzana analibe pogwira ngozi za nyengo zoga madzidzidzi zikafika.
Mingoma imene iyi akuisamalira bwino kwambiri kuchekera so kulangizo imene yokubwera kudera kunoko malingana ndikuti pakali panopaso akulola pokwana mingoma 80 imene yapeza mo 80 liters. Pa 80 liters zipo pa lira pena paliposa magulitsa po almost 6,000 imene tikusonyeza kuti kutsogoloko akulola ndithu zochuluka kwambiri malingana ndikuti mingomayo inakalipobe. Komaso kongezera pamene papa anthu ali ndi masomphenya akulu chifukwa ichi chimatipangitsanso chimatilimbitsanso kuti mtima ife kuti titatitachoka panopa anthu adzakhala kupitirirabe.
Ina mwanjira zothandiza anthu kuti akhalebe ndi moyo komanso umoyo wawo udzipitirira kupita patsogolo ndiyo khazikitsa masikimu amtirira. Masikimu amene akhazikitsidwa mbomali pansi pa kupangidwa Food for Assets ndi amene akugwiritsa ntchito kwambiri luso la mphamvu ya magetsi adzuwa. Imodzi mwa masikimu amene izi zikuchitika ndi ino ya Lalanje Irrigation Scheme yomwe iyi ndi yayikulu kukwanira 3.5 hectares. Kumagamba kuti alimi ambiri mdelali akuchita chidwi choti adzilima nawo pa sikimuyi. Bungwe la World Vision linapempha thandizo la ndalama lokwana $40,000 kuchokera ku bungwe la World Food Program kuti liwonjezere kukula kwa sikimuyi kufika pamulingo waposa ma hectare 8. Aspesile Bonjes ndiwapa mpando wa Lalanje Irrigation Scheme omwe akutsindika za kusinthika kwa makomo alimi omwe anadzipereka mzaka ziwiri zapitazi kulima pamalowa.
Chifukwa cha ulimi umene tikugwisa ntchito wa mulera nthaka komanso mukayangana wa musikimu muno muli grisidia kubwezeresa chonde zimene zindimezi kutipangisa kuti anthu ife tikamalima tikupeza phindu yochuluka komanso ndi madzi amene tapatsidwa ndi zonse zikhanga zikugwirana chikupanga chinthu chimodzi.
Mau wake modzi wa alimi mai Pirilani Matope anadingakhale kuti dalawo ngati maboma ambiri a chigawo cha kumwera linakumana ndi mphepo ya namondwe wa Frede iwe kudzera ku sikimuyi akwanitsa kupeza chakudya chokwanira ndithu.
Kupindula kwanga nditalima anyizi 2022 ndinaona ubwino kuti ndinachosa tagulisa anyizi uja napeza 250,000 pa 250,000 ku banki ndinali ningongole 150 nditawombola ndamanga 150,000 ndikuyenjezera ndi imene ya anyizi inatsala ija ndinakawombola mamulipirira mwananga ku sukulu. Panopaso ndinagulaso mbuzi zanga zitatu zili pa khumu. Moyo wanga so kuyenda mwathanzi chimodzimodzi ngakhale ananga so khale pabanja panga china chilose chikuyenda bwino. Ifa uri ndama imene ni mavutika kuti mina nzitha kuthandizika pa khumo siku ndiso waifa kuti cha skimu munoko maso ku banki khondi.
Mulangizi oyanganira ntchito za ulimi komaso malonda okudzana ndi ntchito za ulimi Avenge Jerry wati ndiwokhutira ndi mmene anthu amdelali akugwiritsira ntchito sikimu yawo.
Skimu inoyo inayamba 2018 anthu amene watinabeza kuti amapanga okha kumangolima ngati cluster ngati okha okha ndi tinabwera ife ngati World Vision ndikwathandiza ndi 27 million. 27 million imeneyi tinapangira ma distribution box, tinagulira solar pump komanso tinayikira pump. Ndipo amakwanisa kulima malo okwana 3.5 hectares. Monga mukuziona kuti kusintha kwa nyengo kulipanga effect kwambiri m'malawi muno. Chifukwa chimene chimvula imabwera yosakwana komanso yosadalirika. Ndi tinaona ngati kuti njira vathandiza kuti tipange build resilience.
Mkulu wa ntchito za Food for Assets boma la Chikwawa Amak Allen akutsindika zakuti pali kusintha kwakukulu pakati pa iwo amene anazindikira kuti kusintha kwa umoyo wawo kuli mmanja mwawo.
Kunoko ku Chikwawa ndi ndikotentherako choncho nkhani ya madzi imakhala challenge nthawi zambiri koma chifukwa choti chimene tikusaukira kunoko ku Chikwawa si mvula koma madzi. Ndi chifukwa chake panapezeka kuthekera kuti tikhoza kuwapatsa anthuwa ma irrigation scheme. Ndanena kale kanthawi kena kuti tinawo ma irrigation scheme 5 madera osiyana-siyana. Monsemu tikulumikizana ndi alimi kuti tione kuti nkhani ya ulimi ngakhale kutakhala kuti kwa masiku nabwere mvula tikhoza kupanga motani.
Ntchito ina yomwe ikuchitika yothandiza kuteteza nthaka ili kuno kuphiri la madzi anzimu lomwe liri mudzi mwakokwa kwa dera la mfumu ya ikulu Ngabu boma la Chikwawa. Anthu amblerali atapunzira kuti ndizoteka kubwezeretsa za chilengedwe mpiriri zomwe zitandizira kuonjezera zokolola zomwe alimi omwe amalima malo sungulira pirira madzi amzimu amalipeza anachilimika kugwira ntchito imeneyi. Izi ndizina mwanjira za makono zimene anthu amblerali anachita ngati kukumba migula ikulu yotchedwa deep trench yomwe ntchito yake ndikugwira madzi amvula kuti alewelele mtaka. Njira ina ndiyo panga ndundundu za miala yokayoka yomwe imachoda kuti stone bands kumanso kukoza miala mokala ngati seeds za maso, njira imene imachoda kuti eyebrows. Ma eyebrows amadzala mu mirengo yomwe imakwanitsa kukula bwino chifukwa cha chinyontho chimene chimasungika pansi pake kamva kadzenje limene limakumbidwa.
Ntambi yoyamba ndi kubwezeretsa chilengedwe podzera ku kudzala kwa mitengo ndi zinazotero. Komanso timadziwa kuti kuno kungati ku Chikwawa timalandira mavuto ochuluka kudzera madzi osefukira, komanso madzi othamanga makamaka kumadera amene ali okwera choncho. Nde timagwira ntchito ndi alimi kuti titeteze mbewu zimene zimakhala ku minda yawo pogumba migelo ndi migula yosiyana-siyana kumalo kumene kuli kokwera. Cholinga ndichoti madzi ajaka mathamanga azizagwera mmene muja. Amene ochepa amene angapulumuke kuti adutsa akhala kuti wani ndi ochepa komanso ali ndi kuthamanga kochepa. Choncho titeteza kapena kuchinjiriza malo amene angakaononge mbewu kumusi kumene kuli minda yawo alimiwa.
Ronald Alamusi ndi mmodzi mwa alimi athonje omwe akuti kwa nthawi yoyamba mzaka zambiri akwanitsa kupeza thonje la mbiri ngakhale kuti kunali mphepo ya namondwe wa Frede. Iwa akutsindika kuti njira za makono zimene zikuchitika kuphiri la mzimu wa madzi zathandiza kwambiri kusunga ndi kukweza mlingo wa madzi mu nthaka.
Ti ani katika tumbo wangu macheck dam, kuna bise kamazi, anachepa, kuenda mo full mi lakwambi chifuja miara imeni ina pangi dog piriwo, mzaga zimenezi, rekidwa miara macheck dam mene kuvisa kuti munda anga ono ulipno kwambiri, chifuja nchini mene ya kuri dog piriwo.
Nchiro ya Food for Assets pansi pa bunga la World Vision yomwe imathandizidwa ndi bunga la World Food Program ikuchitika mmadera onse amafumu asanu akuluakulu boma la Chikwawa ndipo mwazina ikuthandiza magulu ogwirira ntchito limodzi pochita ntchito za malonda kulimbikitsa kuti pasakhale kusiyana pamwayi wa ntchito pakati pa amayi ndi abambo komanso kupeza njira zochita malonda ndi cholinga chofuna kukweza umoyo wa mabanja awo.
Tili ndi magulu ambiri amene akupanga nkhani ya ma business angono-angono monga kuweta nkhuku komanso ena mapanga za uchi ena kupanga so magulu ota akhoza kupanga ma business osiyana-siyana. Tidaona kuti kupanga zimenezi ndi zothandiza chifukwa moyo sikungoja simakokhaye komanso kuti kodi pali zinthu zina zimene timazifuna kodi kobiri tingalipeze bwanji pa khomo. Ndi chifukwa chake tidalimbikitsa magulu amene akuweta nkhuku kuti atha kumagulitsa mazira ngakhalenso nkhukuzo ndapeza kanga chepe kosithandizira pa khomo pawo pali zinthu monga fees ndi zina zotero za wana akhoza kumazipeza kudutsa kumeneko. Tilinso ndi magulu achinyamata amene tikugwira nawo ntchito yakuti agwire ntchito ya ulimi kuti atha kupezako kanga chepe. Tikufuna kuphunzitsa mudzi wonse kuyambira akuluakulu komanso ngakhale achinyamata kuti atha kudzimira paoka. Zovuta ndi zambiri zimene timakumana nazo pamoyo. Zina ndi zachilengedwe, zina ndi zopanga, koma tikugwira ntchito nena kuti anthu atha kugwira ntchito yoti akhoza kuchepetsa zotsatira za mwina mavuto odza mwadzidzidzi komanso mavuto odza chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Ndi chifukwa chake tili kupanga ntchito zosiyana-siyana ngati zimenezi.